asibalekeni.
Mina ngehati ngampela, base kujubile ngizibaza ngampela. Eh, bobe pele, pele sefana, njengamawe. Kala majeri, kala maji, bonke bafuna ubungwe. Kala bomama, kala bo, bonke bafuna ukibe. Bela ngapha, sphuma ngapha, khala ngapha, mana lapha, hlala lapha. Sphuma lapha, sphela lapha, sphala lana, samba lana, sphuma lana. Kala bomama, sphuja basa, njengekhaya.
Sawubona mfowethu.
Angisho ukuthi.
Uyazi kade ngisuka ekhaya. Ngizithembise kahle ukuthi angizoxabana namuntu, angizowenza lutho, angizophakamisa umoya uma ngifuna ukuxabana namuntu namhlanje.
Manje wena ucathi ungaxabana nami.
Oh, yazi inkabi yami ngoba kade ngishilo ukuthi singabambezelani ngoba ngifuna ukuattend iparty uyabona athi ngishilo mfowethu.
Iphi mase?
Fethu ubuhlulwa yini kusho sonke lesikhathi ukuthi angolanda imaski kuze kufike nje la ngabe ungitshele eli ukuthi angolanda imaski yabona manje kumele ngijike manje ngiyele ekhaya ezazi ngiyothathana namamaski mfethu bram azithini mfethu
hey mbathe nkabi
nazo
Lomjitu uthi akangena ongenayo mas kuthi ngiboneke ukuthi uzongena le ndaba zinayi mas ngathi akayiphethe o ayiphethe ay ay abambanga
hey hey yas hey uyaphi futhi manje
yabo lento enzeka la mfethu ayilungile lento yenza Indaba mfethu ivara ungenayo kanje wena uthake me umuntu ongenayo imask la akangeni lwamjita luya lozule phambi kwami la ungene kanjani kuba yini imask ubengayiphetha
lwamjithi lwamjithi wena uwe
yazi mfethu emhlabeni angazi ukuthi abantu banjani lwamjithi imask ubengayiphetha kwathi wakangeni mina imask bengayiphetha kuthiwa ngoyilanda kodwa ungena kanjani lwamjithi mfethu musu ungamneqiniso mfethu ngicela ungene ephathini mfethu ngeke
Yeah, mjitha ungikhokhelile. Nawe kumele ungikhokhele.
Ha, ungadle etolo kehla lami. Ngikhokhe, ukhokhele imali ni?
Ungikhokhele 200.
Nkosi yami. 2021. Singena emaphathini ngo 200, ma ha ungeke ngadle etolo. Ngikhokha 200 ngizongena ephathini lomuntu engimaziyo.
Hayi ke baba, take it to leave.
Hayi. Manje mfethu ngeke ngikhokhe na no 100 rand. Me kobe yonto ifuna ke me Ngangena mfethu ephathini
Ha singangena
Alizodrantsudru hlongo lo ndiyamba umomo
Kidelana sekufikile phathini kwazo. Yes, nangampela.
Ubekho
malawo. Oh, Mr. Qalaza, Mr. Qalaza. Gobese, gobese mpwenzo.
Inaba.
073, 073. Yes, alapha. 755. Mm. 0131. Mm. Waqo. Aw.
Wow.
Nako ke yini manje?
Ubayi kaswa wena ngena ungakukhu.
Unga.
Kanti kule party khokwa kangaka, kuba ngikhokhile lapha ezasi.
Nani manje ngizophinde ngikhokhe. cookie lap is a shooting of 1 and 300 gram and then cookie tratti lap and along the cook 2, 300, 200. Bonal intends a lem tabin. Impulse. The cookie and the matching in Lanilla pizzas. Youngest in cookie lap is a single.
So, 200.
Oh, it's even a cookie and matching a lano wrong. Oh, Yasin, as some you come, Mr. Matching and Cook again, Spears, it's hard to man, Spears, but getting out of a woman matching and no cookie. The meaning, Titan is the Sam, was it? I'll
come.
I'm taking Nigimaya Mubela, Paya. Put a woman in Lana while I'm gonna lay party in first.
Yes, yes. I'm going to go to
Oman. It's on cocaine and jig.
Oman.
I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this.